started to shake. We decided to find out how many rules we could break. How many rules we could, how many rules we should break. Cause I am past intoxicated. The agave on my breath has my ego inflated. When taking off your clothes is not debated. Yes, I have become so tequilanated. Da 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 da